dina wakuita shamba kita uchili kuzin uchili simuzin baby maniki maniki nishiku funaga zingu ni zingu hati singa zobora nishiku gache de nishiku funga chete baby asina si tabina 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 Nasi, I wanna see, Nasi, Nasi.